Molweni. Solve for why. Umbuzo wethu namhlanje ufuna sifumane impendulo ka why. Sine absolute value ka why. Kuyo uzodibanisa u 22. Lo mpendulo ufuneke ibe ngaphansi kuka 13.5. Eyona ndlela elula yokuqala kubeka I absolute value ka y yodwa ecaleni. Kuzofuneka sithabathe u 22 macala ephawu lwethu. Sizofumana I absolute value ka y ekhohlo. Kodwa ekunene sizofumana u 13.5 uthabathe u 22. Kunzima uyenza lento masiyenzeleni phaphezulu. U 13.5 uthabathe u 22 nithanda umcinga njengolingana ne negative yempendulo ka 22 uthabathe u 13.5. Kuba u 13.5 enale point ixakayo, ndikhetha ukuthi u 22 uthabathe u 14 ngu 8. Ndiyazi ba u 14 no 13.5 bohlulwa yi 0.5. Loo nto ithetha uba impendulo yam izoba ngu-negative 8.5. Ndizawuthatha lo negative 8.5 wam ndiyombeka pha kuba ndiyazi uba i-absolute value ka-y funeka ibe ngaphantsi okanye ilingane nalaa mpendulo ndiyifumana pha phezulu. Inoba ke ngoku niyothuka uba yintoni ke ngoku le yenzekayo apha ngoba i-absolute value yenani noba leliphi funeke ikunike inani eli-positive. Niyayazi uba i-absolute value yoba masikhethe sakhetha ntoni na, masikhethe u-a. I-absolute value ka-a izasinika u-x. Wazintoni ngo-x? Uyayazi uba u-x uzawufuneka abe linani eli-positive. Uzoba linani eli-non-negative. Kuzofuneke ibe linani eli-positive okanye izoba ngu-zero. Ngoku thina sithi uba i-absolute value ka-y iyalingana okanye ingaphantsi kwenani eli-negative, sithi uba u-y funeka abe linani eli-negative. Ayilunganga le nto siyithethayo ngoba sisandokuthi uba i-absolute value ka-a funeka ibe ngu-x and u-x linani eli-positive okanye ngu-zero. Siyayazi uba le nto ezithethayo ayilunganga tu. I-absolute value ka-y ayikwazi uba ngaphantsi okanye ilingane ne-negative 8.5. Loo nto ithetha uba akukho mpendulo kulo mbuzo wethu. Ewe, ndiyayazi inoba iyanothusa le nto ndiyithethayo. Qha, akho mpendulo. Sizawuthini ke xa kungekho mpendulo? Ayikho. Akho nani lizasinika le mpendulo. Hayi ke, liphele ixesha lethu namhlanje. Nishiyeke kahle.